igihe twari mu biganiro hariya muri Menibe twari twashyize ku bintu binini rwose, kubera kuko n'abaserukira amaradiyo twari twabatumye kubaraza, hanyuma turumvikana n'abaserukira leta, mugabo natwe badusaba ibindi yuko imyiyerekano yohagarara, ariko natwe tukajya tuti turashobora kuyihagarika ikiringo tuba twumvikanye ko natwe mu kurindira yuko murekura abantu bose bafungiwe imyiyerekano. Ama kandi twari twashyize yuko amaradiyo ashobora kugurura yuko yokugurura mbere yahe, ndabyibuka neza yuko bavuga nk'isanganiro yo itononekaye cyane yuko yokugurura, ama akavuga televiziyo Renaissance na televiziyo Rema yuko boshobora gukora mugabo bagakora kuri station imwe, hanyuma ayandi maradiyo uko amaradiyo abishoboye nayo nyine agaheza kwiyungunganya akugurura, kuko icyo ni ikibazo kininiya cyane, kuko murabona Abarundi bose yuko atankuru bakimenya. N'aya matora avuga ngo azohita ki 29 ata maradiyo ahari, hari radiyo imwe y'u Burundi yonyine. Ni ibintu ubona yuko ayo matora adashobora kumenywa na bose, hanyuma ngo abanyagihugu bamenye ibiriko biraba. Je niyumviye, ari cyo gituma mbere nkeka amaradiyo barayugaye bakayamenagura bayakaturira kugira abanyagihugu ntibaze baramenya ibiba mu Burundi. Hama hageze nko mu matora amaradiyo murazi ko aravuga ingene biriko biragenda, bakavuga nyine n'ibiharuro ingene biriko biragenda, bariko baraharura amajwi ariko bizoba mu gacerere. Abiba rero bateguye kwiba bazoba batacyamira, duce turonka abategetsi bavuye mu Busuma bazoca gututwarira mu Busuma, hama abanyagihugu bafashwe bace bafatwa nk'uko umengo nta burenganzira na bumwe bafise, babatwara uko bashaka. Nicyo gituma ubu twebwe dusaba yuko amaradiyo yose yigenga yobanza gusubira kugururwa imbere y'uko ibintu byose bikogwa.